zani munga meneri naneneya tinauzira nzatua kuri ditabwira lirolo komano ndi sanambe china chiri chonse chamba ndibebese chikoyo ditabwira mochedwa munauzidwa 8 o'clock ndei pedi 8 o'clock mene mana